Today, this marks our first day of reaching out to 200 people in this area, those people that are vulnerable, those people that are struggling in this time of COVID-19. We are so thankful to our friends and partners from Joyce Mayor Ministries and the Hand of Hope South Africa for enabling us to be able to feed these people. We are so thankful that we'll be able to feed these people for this month. And may God bless you and have a blessed day. Thanks.
Lero ndi tsiku la tobambana limene tikuyamba kudyesa anthu okwana 200 mu nthawi ya COVID-19. Eya ndifo sangala la chifukwa cha Joyce Mayor anga ke Trinity Church International pano pa Hope Center. Ambuye akudaliseni.
Kuna rulangi la mhatso zimene zachokala kwa Joyce Mayor. Tuthokoza kwa pambana. Kuti kumene kwa chokala mhatso zimenezi Mulungu adalitse. Ndipo adalitseso pamene kwa chokala zimenezi popeza ife talandira mhatso iyi kuchokala mdzanja lanu. Kuno kuti tibwereso kokwanira masiku 4 kuyambira pamande mpaka pamande mawiki 4 ndiwakuti tibwereso ndipo tikuyamika kopambana ndifukwa moyo wathu ukhala wathazi ndi mphatso zimenezi Mulungu akudalitseni.